abalandeli bami ngikhombisile uthando ngibonga kini balandeli bocela ngikhombisile uthando nathanye izimfanelo kodwa ngiqhubeke ngishaye ingoma mina noma bengandlala emsakazweni mina kodwa ngiqhubeke ngishaye ingoma mina noma bengivalela kuleyo mvimbi yabo kodwa ngiqhubeke ngishaye ingoma mina noma bengivalela emncintiswaneni hayi ngiqhubeke ngishaye ingoma mina ngithenge stop ingoma ngithenge stop Asozobenga magolide wanjali Ngithenge stoli, vele ngithenge stoli Kusazoba mnandi Shona pa se